ingongubwire ko ngukunda, nkubwire ko ngukunda, nuse nuse nyaruka nyaruka nyaruka, nuve mahanga utahe Burundi, ndagutembereze ndakunezereze, internet yandambiye, WhatsApp yandambiye, ndakubona sindagufata, nuve mahanga. Hagati mu gihugu zo kujana yo subiri gitega ikarusi, imuramvya hamwe haba bami, imwari wabo n'Imana, nukumbuye kwa kami kugasumo kamwaro, usubire mugishora kwa time kwa kireko, baby mbega nuhakumbuye, nuve mahanga utahe Burundi, ndakubembereze ndakunezereze, internet yandambiye, WhatsApp yandambiye, ndakubona sindagufata, nuve mahanga. Tuzojana ibururi imagamba no murutana, turabe igyabuye ya Livingstone na Stanley, kuma piramide na susedini, tuzovayo tuji makamba, turabe abatabzi waka simbo, tuje murutana mwishanga karera na nyakazu, ni musongati handi hatembo utare, nuve mahanga utahe Burundi, ndagutembereze ndagusimbagize, internet yandambiye, Skype yandambiye, ndakubona sinagusoma, nuve mahanga. Imuyinga mujanguzo no muruyigi tuzogena, kwa mawe igisanze tugene ni kamara magambo, tuzofiru gari hama tugeni muyaga mujanguzo kwa ngeshimana, kwa sokuru wa karanga hari yibu umuza, tuje muruyigi kumabere yingumi ya misozi ibereye ijisho, nuve mahanga utahe Burundi, ndagutembereze ndakubembereze, internet yandambiye, ndakubona sindagusoma, ndakubona sindagukorako, nuve mahanga. Jana ingozi bukayanza no mukirundo, turabe mugwegura hamwe hakiri zuburundi, ama tugende kugasaka kwa inarunyonga, tugende turabe ashinge na rugero, Jowa tuinyoni kweru kansigiri, kwinda hose tuzogenda, baby, yeah. Nuve mahanga utahe Burundi, ndagutembereze ndakubembereze, ndakunezereze, Facebook yandambiye, ndakubona sindagukorako, nuve mahanga. Murumonge Bujumbura Ibubanza na Cibitoke, tuzova mu majua tuje Tanganyika kukayaga keza tujye umukeke kurusizi ukiya ya chiza turabe imvubi ngonda n'inyoni tuvigiyanga tugende mu kibitoki kwa poko kuri togotogo ama tuje mu rugombo uri yanara ibereye ijisho nuve mahanga utaye Burundi nagutembereze nakubembereze nakunezereze Facebook yandambiye nakubona sinagukorako nuve mahanga